Tunapo safiri kwa hii safari, tubaki kwa chama yetu ya ODM. Mengine ya pangwe, tusipinge. Kwa sababu wengine wanapinga, na hapo last year, wakati wa vita, watu wengi walitoroka. Watu wataki maandamano, walitoroka. Sasa tunataka kupanga mazuri, unaona wanakuja. Hii hatutakubali. Gladys uko hapa, Orengo uko hapa, asante ipewe watu ambao walipigania chama cha ODM. Mimi nataka kusema vile baba anaenda AU. Sasa tuko na viongozi. Tuko na national chairperson Gladys Wanga ambaye ni governor wa Homa Bay. Na tuko na wengine ambaye deputy party leaders wako hapo. Tunaunga mkono 100%. Yale baba amesema sisi tutafuata. Si mimi natoka mkoa wa Magharibi, mimi ni Mluya. Na Waluya sisi tumesema tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Tukivile vile tuko kwa chama cha ODM. So wale mnapinga, mpinge, wale sisi tuta support, tuta support. Mambo ya chama hatutabatisha. It says okwe yes ama okwe no. So wale mimi nataka kusema national chairperson wako hapa. Kuna wale wamepigania chama. Na tunaenda kwa mbele kule bila baba anapoenda kwa AU. Wale wamepigania chama wa mama na vijana na wazee wakumbukwe. Wakumbukwe kwa sababu wanasaulika, alafu saa ile inatokea wanasema oh amesaulika. Ya mwisho sisi hatueni maandamano tena. Wale wanataka kufanya maandamano waende. Sisi Gladys yale mtatuambia kama chama tutafuata. Kama ni kusupport serikali tutasupport 100%. Yule Hataki apotee kwake. Mungu abariki.
Kores jimangenyo se wacho wach mar ODM. Sani wan kure. Adwa ni mondo apimnu ni kaka nyocho neno kaka nyocha piny dhi. Piny nyocha rach. Piny nyocho tuere. Jensi nyocho wuok mager. Kendo ne ginyalo lawi wanawa jensi. Ka. Kendo wan kaka jotelo moyier nyaka nibed motang'. Nikech jensi ng'iyi gi pimi. To jomoko maricho be nyocho dhi odonje wa jensi no. Kendo nochopo kama koro sirikal nidwa noloki. Kendo ji nowacho ni Ruto must go. Wan nowacho ni okay, onyalo go agoya. Kendo go by going. Mogo agoa modhi. To kose dhi, to wenya mayango nge chik. Nika nose dhi, to chiko wacho ni ngama ne dhi kao gino. Oke mumi ya guwabu wenye lego nowacho no oyo. Oga ping. Emo mio wabe nwaneno ni gini, wabe nye mana marwa, jogi nyo gwenye wama na kikamoro. Kagi wacho ni koro, Oganda luo rit pesa, mbali nyango rit pesa, waka ukoso wawe. Toka kichagi wacho, no piyo kawanda iyo rit match, oriti koso kikoriti. Kendo gimora mora mwanyalo yudo sani. Kocha kore sani gigini adek modongi, watinge wiwa. Wakelo dala, obed ndara, obed pi, obed gimora mora mwanyalo yudo, watingo wabiro go. Watingo. To gimo kwanyal timo, jothurwa, wankako ganda, wadwae notadi. Miluongo nango, mane odwa. Mane odwa mwabete, kende odwa mwarito. Kendo wachumba nga guwambo wanya lego. Willis no wachoka, nikoro jipangore, ni wangiyo future marluo, wangiyo future wa, to wangiye manei odi, bangra ila molo ngawa. Ene mako wacho ni wadi left wadi kanye, toko wacho ni right wadi kanye, toko wacho ni fire tuwati munango, wa fire. Omiyo, ka ODM ni enyako majaber. Tosani, an kaka nyawangaya chano ne wiye. Nyatieng, nyaka kelwanja mawire wange. Hey, oduoro ngwento wawene wach tueng, odhiyo tueng. Tongondo were kelo uoche mar palms miru wako. To speaker be manyo ginoro wako mabero gudwe wiye. To mine biro tuwaloso nyarwa ni bedo nyako majaber. To weapim nuni yonge gimwadi sago ngato. ODM waikore mondo wakao serikal in the year 2023. sirikal. Wakawa ngowa sirikal. Okwa kwechi, nikech a political party exists for the purposes of capturing power. One kaka ODM, we exist for purposes of capturing power. Omiyo
ana PM yirigadi gashagwa. To chal mero duo. Chal ka gima juogi malego ka osarano macha. Mana chungo cha serano. Koro maidi yer manyeno. Kama osewuok, ana wacho mana gimora chiel. Jo ODM mantie kara jo Luo mantie UDA. Kuri urugi Ruto, otim ngadu wanyuan mareno. Omije Luo deputy. To koku yudo, ranga uru maber. Anka, ane mablo kao gini.
Koro gima daher ni mwena ngisu, ni pinyi to uneno kachapni. Pinyi kachapni, tungeni jilalo telo. Tugimomyo jilalo telo, engimilungo ni interest. Onge gima permanent en mwena interest kende. Onge ni friendship, siyasa ka. Onge ni ngato nien ya siki nyaka chieng, to nien osip ni nyaka chieng. Interest mari jogi mirito, ema nyaki ket mbele moktelo. Mane gima duong. Mane mamiyo wawacho, ni weche magtelo, ni ngane mabrodhe, kata ngane dhidong, an makamu an poka wacho ni nadwaro bedo permanent. Komo onge ma permanent. E wan gima wadwaro, wadwaro ni pinywa ni mundo bedi gi kwe, to kendo jowa be nyaka bedi e iye kanyo. Jowa nyaka bedi e iye kanyo ma gimora mara mitimo. Onge sama dwade waher ni jowa mundo bedi e koyo. Jowa nyaka bedi e iye kanyo. An mano gima datem na semu, mawacho nu kamano kata gik milungo kia ni broad-based kia ngono go mago kata gintie kanyo to gima duong ten interest mar jowa ema wangiyo maduong kanyo tang'eyo ni mago kata kanitie to gima duong ahinya ma winjo ka jowa wacho ka monuoyo man be nanuoyo moka biol nuoyo en ni chama marwa en ODM ma chama marwa dogo muonywa. Na neno kano mwonywa, mwino mwonywa NDP, mani wadonje kanu. Mani waneno machu, mani waneno kuro, kwa dogu wadogye kendo. O kwa dogye nakinyadiriyo. Chama wani, chama mwadonjo go, te mwadhe gombele, kendo wabulu tege, yore duto. Mano kende, egima diwungu madaher na wachu, erokamano uru, nyasayo ritu.
Tiasa ka, kaka jo ODM, wadwani miwa iye, mokuongo national government omiwa yie kwa sedagi dhako ni mwang'iyo kelo nyithindo waneno ni oko jajuok kati kelo nwa dhok to bende sani kadwa nuoyo wan kaka jo ODM pok wariwore gi chama mora mora ODM gi UDA en kaka pi gi mafuta. Omiyo wan gimwalando en odi.
Por opogore gi ang'owa? Niten. Winjo matler. Por opogore gi ang'owa? Niten. Gima timore sani, nitie jowa moko manyocho sedhi por. To gibro duokonwa wach. Nito dala cha chalo nade. Winja maler. So kae pod en por kende, iluongo ni kamu is stay. To chieng' ma wakendore to koro watimo arus maler. Morengo wenya mayanga, ndiko, to wawacho ni koro wadonje. Mano podi, uwinja maler.
Awinjo ka MCA moro wacho ka. Ng'eni an kama sechope gi hikagi, koro sani an akwero mne ji. Kidhi marach akweri. Awinjo ka MC moro wa ok Nairobi. To wacho ka ni kaka nene Raila oyiero party leader no oyiero marach. Weuru Raila anadwaro no kuduog adwa bet kode piny. Ni in dhia Addis Ababa tiduogi chung Ruto. Nikeche kanyo thuolo nitie. Uneno thuolo no kose kune.
Hey, mano en, mondo wakaw gini. Gik moko mikwayo, an waolgo. Awacho kose kawacho. Ero uru kamano ma Nyasaye dikech dendo rwenjo kamaber.